With your leading stories, the residents of Thabo Mbeki Informal settlements in Johannesburg have reacted negatively to the City of Johannesburg Emergency Management Services Winter Safety and Burns Prevention Campaign. The campaign was launched last week as part of the city's efforts to curb and prevent fire incidents that tend to be on the rise during this time of the year, especially in informal settlements. Now, however, the campaign received a backlash from the residents who say it will make no difference as they continue to be victims of poor service delivery in many aspects of life.
Ngomhla wesine kule nyanga isixeko saseGoli saqalisa iphulo lokhuseleko lwasebusika elijolise ukukhawulelana nokwanda kweziganeko zomlilo ebusika. Ebutsheni banamhlanje eli phulo lityelele indawo yogobityholo iThabo Mbeki ukuxhobisa abahlali balanginqi ukuthintela iziganeko zomlilo. Kodwa utyelelo lwabo lulando lwezizimvo ezingentle. Kubahlali nabathe eliphulo alinantsingiselo kubo njengoba babekwa kwelokulibala kwiinkonzo ezingundoqo.
Thina apha kulo mkhukhu siyabethakala bamane besizokwa baqali izawuqengqeleka kwiminyaka bamane befika sizonyamezela le ntlalo sikuyo asikuzuziyeka uziba simbawula sizifake endlini ngoba kuyabanda abanye barhaco kusebe bhubhile. Namakhandlela kungjalo lo kusisemnyameni ematyotyombeni kusematyotyombeni i-development sizayibona mhla kubuya uThixo ngelo xesha ayozabuye ngalo okwangoku sizawutsala kanzima bona bawumane befika ngexesha ngexesha mawuloko ekufika iwinter qha into esizawusabamkela ngeke sibaxotshe basemsebenzini bebefikile baphangele.
Aba bahlali balandawo bathi zininzi izinto abasajonge enkalweni ngazo nezingathi zenze utshintsho zizise impucuko kubo.
Kuhlala lana sometimes like ubona abantwana basena like into yokuthi bafokase kuyo so bagcina sebebhemana ngama-drugs oko ngoayikho into yokuthi bayenze uma basuke esikolo bafike bahlale ezindlini ezindlini akunamhlakazi there's nothing yokuthi bazofokasa kuyo bo. It's like it's really dusty. I want to know always a pillow and a lily. So, so for nothing like clean over, we're like Netara, going on Shagasi, not to see like technology.
Lenda, wo yenye yezo eliphulo liza kube liqile kuzo kweli xesha lasebusika ukunciphisa iziganeko zokutsha kwemikhukhu okuphela kusuba imiphefumlo yabantu. Njengoba ngolwesithathu liceba ukuya kwindawo yaseClift Town. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.